Ngiyanibingelela ngiyanamukela le hlelo ngithi nje sibonile lapha ezinkundleni zokuxhumana ukuthi uVukazi usevele wablocka futhi wa unfollow uMpumelelo and manje kuyabonakala ukuthi isizathu saloko sizovela kule season yengane zesithembu nje kwi-first episode edlalile lapha izolo ngesonto ngo-7 isikhathi kuvelile nje ukuthi yindaba uVukazi engasafuni lutho olumhlanganisa noMpumelelo nje ngisabona ukuthi wadelete ngisho izithombe zakhe. Sibonile nje kwi-episode bekade idlala lapha ngesonto yezingane zesithembu uVukazi engawaphenduli ama-calls kaMpumelelo and ubekade khala kubonakala nje ukuthi okwenziwe uMpumelelo kumzwise ubuhlungu. Siyabona ukuthi lokhu kwenza ngemveni kokuthi lapha kuthando nesithembu uMpumelelo uvezile ukuthi yena uzoganwa intombi into ezinkosikazi wokuqala and lapho uVukazi uthi yena ukuzwe konke lokhu kuthando nesithembu uMpumelelo zange amtshele lezi nhlelo zakhe. So manje nje kuyabonakala ukuthi lokho uMpumelelo akukhulumile lapha kuthando nesithembu akumhlalanga kahle neze uVukazi ingakho engawaphenduli ama-calls wakhe. Kuthe nje emveni kwesikhathi ke uVukazi wabhalela uMpumelelo message ukuthi ufuna i-family meeting abazali baMpumelelo nabazali bakho uVukazi bahlale phansi bazokhuluma lolu daba. Sibonileko ukuthi nje umusa mseleke ubekade ngazi ukuthi uMpumelelo akamtshelanga umakamhlophekazi ukuthi yena uhlela ukwenza kanje njengoba kade sibonile esho lapha kuthando nesithembu. So manje ke into engibonayo ukuthi le meeting le izoqala kwisonto elizayo kwi-episode yengane zesithembu ngoba sibabonile abazali bakaVukazi befika e-KZN besuka e-Cape Town. Lapho kumaVukazi uyamtshela nje ukuthi nje indoda nje ayikho lento enziwa uMpumelelo futhi indoda nje ihlezi iyenza lezi zinto esimbonayo uMpumelelo ezenza. Washo ukuthi yini le ngaka, wambuza infact uVukazi yini le ngaka uMpumelelo amnikeze yona, washo ukuthi ayikho. So wambuza ukuthi why usahleli la. So nje uma kaVukazi ngingakusho nje ukuthi nje upromote nje i-self love kuVukazi. NoVukazi uyasho ukuthi ama-red flag abekade ekhona futhi emaningi but yena wawaziba. Engingakusho nje kule season yengane zesithembu kuningi okuzokwenzeka and nje okuzenzeka kule season sizobona uVukazi benoTirelo belwa beshayana ngapha uTirelo ubiza uVukazi ngomthakathi futhi sizobona nale vathini likaMpumelelo leli azohamba ayolikhokhela ama-damages. Kusho ukuthi manje uMpumelelo usezovela nentombi ezu-3 kule season yengane zesithembu. Nje kusezoqhubekeka nje kukhale ngoba sizombona uTirelo usezokhala ekhaliswa uMpumelelo njengesesibonile uVukazi bekade ekhala ekhalisa uMpumelelo. Engakusho nje ukuthi nje asenze show ukuthi siyabukela izingane zesithembu njalo ngesonto ngo-7 ntambama isikhathi lapha koMzansi Magic Channel 161. Ngiyabonga kakhulu nge-support eninginikeze yona. Ngicela ni-like ni-subscribe. Ngibonge kakhulu, nisazokwenza kanjalo.